1, 2, 3. Hit it.
Okay, here we go.
Ha ha ha.